Your role as the British is to take from them.
It's probably actually enlightening in the fact that it's opened me up to want to go off in Myanmar.
These are some of the direct descendants of those who lie in the cemetery.
Taku whakapai he rongoa. He rongoa I runga no I te mea ka mohi o rāta ki e nei o ngā kōre.
I need you to advance forward. Move forward. You will suppress them, their language, their taonga, their innocence.
Ai, tēnei rangi I whakahaere hia tōku pāpai tētehi rā. He rā whakaako pia, rā whakaako I ngā tauira, I ngā kaiako, oroto tonu mai o ngā kura o Ngāti Haua.
The name of that lake of recent is called Kōpuera.
Me pēwhia hoki e tāia e rātau e nei akoranga, te whakahoki atu ki ā rātau tauira. E ora hoki mai e nei kōrero.
A rāhui was placed on that lake 159 years ago and it still exists.
Te nuinga o ngā tangata ka haere mai, he Pākehā. E kena pia he tātai whakaheke rātau mai anō I ngā tupuna I konei raupatu tia I e nei whenua. Engari I runga anō I tērā kōrero, e hara I te mea I mōhi o rātau, kei te mōhi o rānei rātau, he uri whakaheke, rātau nō e rā tangata.
That was heavy. I cried. I just feel really thankful that you shared that with us and it kind of put me in somebody else's shoes.
It's probably actually enlightening in the fact that it's opened me up to want to go off and learn more.
Why is it important for teachers across Aotearoa to learn our history?
Because they've never known the truth. They've always known the Pākehā version, I guess.
He mea nui te I runga no I te mea he rereke te wairua. O te ako I ngā kōrero, o runga I te whenua ake tēnā, I te ako I ngā kōrero, I ako e noho noho no he ona. Ki roto I te ako, ako manga whakarongo ki tō kaiako. He wairua rereke, he Māori rereke, he mahinga rereke, he takahitanga whenua rereke. Engari he pai, he mea nui.
We'll just do the short play.
So as they descended here, they thought they were going to scale a wall that was 2.5 metres. Actually, it's 5.6 metres. Well, this is the heart of the park. Just standing there, you feel protected, eh? You're that intelligent that even when they were bombing us, it wasn't penetrating the walls because of infrastructure like this. Amazing, eh? You thought this was cork. Cork. Digging utensils. Right in the palm of my hand.
He tuatahitanga tēnei, ki te whakaora ono wai ngā momo mai ororo I te ao. Neke atu I te kotahi tau, te roa o ngā mahi I mahi a mai e rātau, e ngā kaihangahanga I konei. Engari atu I tērā he hua ngā kōrero, he rui ngā kōrero ko te hinganga o ngō tātou tupuna, ko ngā rua kōiwi, I kia kawaka ki te tangata kotahi, engari ki ngā ki te nui o ngā tangata, e pērā arawa te kino, e pērā arawa te he o ngā mahi a rāke.
Te kukuroi, well done. Succeed to, that is his desire, to succeed and follow this pathway. The majority of the work is done now. You'll only be lifting done now. How you execute this to the next stage and take it to the world, that's the main thing.
Neke atu I te rua te kautau pia ia e whakakōrero anei ngā kōrero o Rangiriri, ngā kōrero o Tikingitanga, ngā kōrero anō hoki o Ngāti Naho.
Tamana Māori, matuake tūnei!
ahakoa te ahakoa ka puta te riri, ahakoa ka puta ka hoihoi rānei te reo, ka ngāwari rānei te reo. E mōhio ana te hunga e tangata aroha nui tēnei ki tāna anō kaupapa, ki tēnei tā tātou kaupapa. E hara i te mea i hia hia hau ki te whai i tēnei huarahi. E kēne pēa i whakataurie e ia a koa hau hei whai i āna tapu ai. E te hua he uaua, i runga anō i te momo o te manuwhiri. He mea rānei ka tau mai te manuwhiri ki runga ki a Rangiriri. E tūwhera ana te hinengaro, hia hia ana ki te ako i ngā momo kōrero konei. Ko te paenga kē tērā, engari e te hua, he manuwhiri ka tatū mai rā ki konei. Kāre i te hia hia ki te ako i ngā kōrero. I e te hiwā e rongo ana i te wairua o te kaikiri. Ko wai tēnei Māori e kōrero ana mō e nei kōrero kāre ia i te mōhio. He ua ua rawa i e te hiwā. I e te hiwā he pai. I e te hiwā he hariko ana hau ki te mahi e nei mahi. I e te hiwā kā pukuruni a hau. Engari, i roto i tērā momo mahi, ko te whakau ki ngā kaupapa. Ko te whakau, ko te whakahau, ko te whakakōrero i ngā momo kōrero ōko nei. Ai hara i te mea tētahi engari ngā akoranga nui i whakaakonari e ia ki ahau.